Imakwa baba Adkwart Studio nyame onhyira se nyamreti na hwe Adkwart Studio. Okoti FM Radio Ghana ni US baby anso a obati yenka. Adkwart Studio ye baby a. Ye ka asem no se ne a etie. Na yakoma so ade anso ne se ye ba chichire oman a asumdwe ewo mu. Ye ba chichire oman a ye di obuo ema ye mpanimfo. Ka me ye aka se obuo pa anye wowo ma we mu no enam kasamfoni ene saho matrofu jumadie no eye yi sa obuo no afrigana fo abrabo akora akora tumi soka mrasi ono ankasa na odin panimfo atem enkanka omutitim no omnya kogu aburukire dia ise odu aburukire onim se watwasuo enti obetumi akika nia ope adafo se ye kosu se ye a Ghana ye nimko ebe din pa fi se Rwanda nipa ba kope na we kan se mu ana di yuni eba wo manu mo omo swai se never again enti Ghana dia na ekosu se obi e kan ni party ho asem a na obi a waba manyosemu na otin bebe juno no hono na ono so yesi ne ntuma ma no ntuma no so omusi ano mu da behata wiem na amamfo anya kwan e kasachia ye Kumchacha kasa su eh Kumchacha pa su dia na jese akwa no Dela Edem onju sukura onju su na nanka be pasem kura o kan asem potia o kan e mada yanko tie Kumchacha kakra
a your friend Dela Edem sidin no mabuni yie dia na ade ntia me wa because of ono no eye statement bi a wode abeto o e dia fa o manpani je e kofo e ho awon say sofu Kumchacha me wo ho no Ghana fo ne dudu onyina ni mo say me me kire madwen ana de ya tosu mi no dudu ona ni mo say me kasa edema ndc ade ntia me me kasa edema ndc e wona se kire number 1 o man pani John Mahama o wa ho brasie bi a me me hu bi da awa ahobrasie bi ana ahobrasie no ana woden mame sana opani a ye frɛ no Mr. Julius Debra a woyɛ former chief of staff papa ne wa ahobrasie bi a Ms. of Kumchacha me hu bi da ana o man pani Mahama ne vice oba na na jim bibi no maame no in fact na ahobrasie so tetino yeni na ano ya kasa adame me kasa Ghana fuo nyina ni mbabia me kasa eko adi ya juma pa John Mahama ebe ye ye a machine muse wonu ye na juma etino esese o san ba na obeto aso by when you actually that sabe ye kasa akana wotwe me ensa ye ato aba na brantia ye se ye frow Dela Edem wako interview wako ya o manpani kofo ena mini ye yo wo asempa obi akono wako ye ni interview na kofo ye ye no I don't believe say kofo ebe kase ye nto aba ema John Mahama da I don't believe say kofo bebi ye na no akada daka wono ani party nimu no ka ebi mpa ko betwa nasu ebi say ye wo kofo to npp npp na man kofo ebe ye president o miye na no da enkase ento aban ma Mahama ende ebi nsida ani waye ni interview ye ni interview ya sabe ye be kase anka obi a na kofo kora betumi apresi no eye alankash Alain kwa juwe chile mantini. But if we are so be our one a doba, or be a we are see be our one a doba. Sadi and Yankopon was a winning me doba. Where then? Or so many Jesus. Obia wa ne doba. Eti Kuffour so se. Wano ne doba. Aye ye papa vice. Ba umia. Na wachile ni se mwa. Anka bebia. O kase aya ka mefe se. A mi sofu Kumchacha. Mi me use. E bia. Obi nti asu. Obi tu mi abe chile na jena. Onsu wo opinion. Da ka onsu. Bebi afe se wachi aye. Eti fa amemu wuhun. Any bibia on any pan wabach the wagon. But I'm a musa. I'm a yin ya, yes, your friend Dela Edem as a den. At to me a bean and work a se. Or my penny Kuffour bonny. That's in the net, what you reach him. Chamasa. Sans some way I'll carry you on. One can ye bako kra. Basa, one yard you. Basa, Dela. Edem, Dela, Edem, Dela, Mabo din 3 times. Tumrika, Napa ye apologies or apologize. Napa put on my penny Kuffour chow. Napa gun of winning a chow. That cuts a gun of winning a chow. Dela Edem. Wanua, what the curse I summon. I would the curse Abusu Sam. Wanua. What the case I was to Samano, one can ye. Sa on my penny Kuffour, send the poninty and what if he chill. One yard you, one yard it. Sabe, Abraba Yabo, who knows tomorrow? Hang the name in the rear yet. Hang the name in the rear yet. Na Abraba shall see any other in Savia yet. Sabe, on my penny Kuffour and Amono. Wadi eti sisi yes. Sami Kumchacha. Ene wudela. Sa yetumidi eti sisi yes ya. Yene uradi yes. Na eti sisi yes non sono. En sam bebre ne wum. En sam ni amaniye bebre. Eti sa sam na wubbe kika yeno. Eti fa Kuffour hon. Sa woye nyachom. Na wano don.
Yeah, na kabe pekwanya ofa so kansa ansem no but samre afutio ne de be magana mrantie as munya ekwan kwanje bibe da ho na mo kasa munnyune mpanimfo no pekwane busa ni mame se mame ala no ano aye posi osi unyini ba Yempani foka sembi se bebi obi ahwe ase no won tira ho a ye di disa ni panatem. Okay. Abrabo minimum fee wadi. Ana me sha dan ti in 7 free won mo no nti na maye very very careful no. Na se sa na ukan no di a. Se de na Kumchacha e kan bo modi ana ko pacha so ati. But modinya na kopache o ebe bua o se obetimi akopache o cause asembi on ma oka enipa no mfro emeka hwe nkyre o na aye hun na mi busa kra se edi enti na mofa manyosem ho na obi obetimi awo na odi na tem gana mrantie Ani mabawa, edi enti na amanyosem, mutimi fa amanyosem ho. Na udi atem, nwa kika obosu sem. Na, sheye, na ano, empeni mfosi ni mo enyawa titu untuma. Ti mo mrantie na mo di mpanimfo atem no asa gana ha embere bi eni ha ena obu ade mpanimfo no so ayira na amanya sɛm betimi akyerɛ wadwen ne mo sɛ okɔ na watra ɛhye na obi obetimi awo ɛyam pasɛ wo kan sɛ ne bɔne nti ɛna ɔte wheelchair nti MPP for NDC for ɔmumu no obi anya bɔne da ɛno na na ma amanyo sɛm na amanyo kuo fo ne mohoyɛ nwanwa no saa nneɛma wei ɛna ma mohoyɛ nwanwa papa ɛfiri sɛ sɛ wohwɛ duru baabi na ɔmo wabɔnten ɛredi wɔn ho atɛm a wabusa sɛ these people are not serious na mede ɛnɛ afotu a mede ɛma no sɛ bible se de wagya ɛne wo nani obi a ɔkyɛ wɔ biara no ɛsɛ sɛ wode obuoma no sɛ papa yi akɔka sɛ yɛnto aba na tio MPP ni bɛɛ ne ba bɛka sɛ yɛnto aba ma NDC ɛno deɛ ɛsɛ moa mokye aseɛ na nya nnɔ so nso na abɛgyina sɛ wode kɔdi atɛm woyɛ saa woannye ne yie nti Ghana mmeranteɛ ne maba nkanka wɔ no a wɔwɔ aburukyerɛ no tumi sɔ na wadi atɛm na wɔdi mpanimfo atɛm na wɔdi ahemfo atɛm ɔmampani Dada Akufo-Addo waayɛ bi o waayɛ bi mmerɛ bi atwa mu no na ɔyɛ Ghana mampani a opia ɛnyɛ asɛm ketewa o nti sɛ nnɛ ɔkɔ n'ahome gyee mu sɛ ɔgye n'ahome a na nka yɛ ɔman bi a ɔse yɛde obuo kɛseɛ paa ma no wiɛ deɛ mɛtumi aka kyerɛ mo ano no na nnipa a ɔka deɛ Kumchacha ka sɛ ɔnkɔpakyɛw na nka ɔkɔpakyɛw nso anka bɛboa paa deɛ ɛma maka biribi yɛ Ghanafoɔ mmeranteɛ ne mmabaawa a ɔmo di atɛm na ɛno nti na Nana Kwame di akoma yɛ ana ɛnyɛ no nwanwa no because mpanimfoɔ koraa no ɔmo mu wɔ mo na ɔmo a ne ɔmo bɔti pɛi na tie woyɛ obi a wodi atɛm na ɛfo wɔ ne mu a na kyerɛ sɛ wo yɛantetew ne ɛyɛn wo nti yɛbɛboa paa sɛ wobɛbɔ ho mmɔden na ɔkɔpa kyɛw ɛna wei nso nyɛ adesua a ɛwɔ sɛ Ghana ni aberante a naababa a wobɛsua mmoa wo nti mɛda wo ase na maka kyerɛ wo sɛ momyɛmfa obuo ma deɛ obuo sɛ no mo sɛ wonya mmerɛ kyie na wohwɛ Adkwart Studio onyame ɔnka ho bye bye.